olo e mafuta male SPS Samoan.
Ua faalua nei ona tau mawhai se tangata e whanaina i le oti i le sui tau wā o le Republican Party i whainga pālota mō le tofi peresetene o America Donald Trump.
Take a look at what happened.
O le teimi muamua na tau mawhai ai se tangata e whasiotia Donald Trump i se pulufana, o le aso se fulumana tolu o iulai o le tausanga nei, ae o whaia sana rally i Butler i Pennsylvania. O le taimi lona lua, o le aso sana te anei, i le malae tāpolo o se golf course o se mea tōtino a Donald Trump i Florida. Ua sai saia ma mōli e le FBI se alii e ngō ia Ryan Wesley Routh, e lima se fulumana valu tausanga lona matua. Na faaalia e le FBI, na maua o ia, manifana o lafi i se vai vao o le malae tāpolo i Florida. Ua langalanga ai, le tele o popolenga i le saonga le mua sui tau vā, ai ulumana iai pālota i le masino novema o le tausanga nei. Na saonoa le peresetene o America Joe Biden, e le aise ava noa o a mionga masa wanga faapenei e tūle iai ni manatu po ni mau faa politiki.
No place in political violence in America. None. Zero. Never. I've always condemned political violence. I always will in America. In America, we resolve our differences peacefully at the ballot box, not at the end of a gun. America suffered too many times the tragedy of an assassin's bullet. It solves nothing and just tears the country apart. We must do everything we can to prevent it and never give it any oxygen.
I le teimi nei, nā o mōlianga o le umi o whana i awala solitu la whono, ona o Routh e whaiala na ngā yoinga le nei o tatala i lalo ni a yainga ma o lo o whaawau pia suasu e ngā leo leo. Aina whaalia e le lawyer Silly Florida, Attorney General Mark LaPonta, mōlianga o Ryan Wesley Routh.
According to the allegations in the complaint, a U.S. Secret Service agent walking the golf course perimeter saw what appeared to be a rifle poking out of the tree line. After the agent fired a service weapon in the direction of the rifle, a witness saw a man later identified as Routh fleeing the area. Routh was later apprehended by officers. According to the complaint, Routh was convicted of felonies in North Carolina in December 2002 and March 2010.
Le o mauti noa i le taimi nei, pe na tau pule, ma whaatino e nā o Ryan Wesley Routh le tau mawhainga whanaina i le oti Donald Trump, pe na iei maseisi po nisi tangatana lātou a wai. O le suio le FBI Miami, Florida, o Jeffrey Veltri.
At this point, we're still exploring that, investigating that. Our investigation will determine that. We do not have information that he's been acting with anyone else at present.
Na saunoa le taitai o le Senate, Chuck Schumer, o le tiute o le whono whaitula whono i America, o le wha mauti noa lea, e le to e tupu mai ni wha alave lave wha penei.
We all must do our part to ensure an incident like this does not happen again. This means that Congress has a responsibility to ensure the Secret Service and all law enforcement have the resources they need to do their jobs. So as we continue the appropriations process, if the Secret Service is in need of more resources, we are prepared to providing it for them.
O se manatu mase naunauta inga i le whai ngofie i se atunuu o lo vae vae ina i le whinaunga i le aia te taua tangata lautele lātou te umia sa oloto ai a lātou whana. O le ripoti na whaamao pōpoi nai Adriana Weinstock mo le SBS News.
Toi pia whaafafonga i nisi tala whaapea? Whaafafonga i le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.